Take a ticket. wuzurai Wana uwa pile uwa Eru na kiyone mtapo Emanuleva in New Zealand Zika katonga ngaira